Amasharu gambarara kanda mashongoru wa nyiri migabo ye.
Yeah.